Amen. Ngicela ukuba makhela lithi makhela kuhle kakhulu ngoba namhlanje. Baba. Ah, kusasa makhela 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 kuhle kakhulu namhlanje. Okay, awuthinta ababili abathathu bathini ukuthi muhle kakhulu muhle kakhulu muhle kakhulu muhle. Aningomzela baba la, aningomzela la please, aningomzela. Aningomzela please. Thank you Jesus. Ngicela izandla kwabantu abathokozile ukuba ngicela izandla abantu abathokozile ukuba lapha abantu abathokozile. Ngeza zandla iphambi sezombili kanje. Awubuka kwiphambisile, iphambi sezombili kanje. Mama uMantezu, Junior phakamisa kanje. Yebo. Phambisa kanje. Bese sithatha isandla uphendule umakhaya mfike uhalisana futhi makhe. Baba, awuze ke baba, awuze baba, awuze baba. Ngicela umshango fafa, umshango fafa uthi wenze kahle bafika wenze. Somebody shout hallelujah.
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 Hallelujah. Yes, amase phila abantu namhlanje.
Jesus.
Oh, ngikhona kodwa ngosiya. Somebody shout hallelujah. I'll show you something. Shall we come and get you? Stop the smell, Mama, please. Izulu uma libiza meeting ikhoni agenda izinto ezokhunywa ngaze meeting akathi uNkulunkulu bebiza abantu athi angisazi ngizothini awusengithule kanti vele athi angisazi sengizothini uma izulu libiza umuntu Limbiza bese limnika Limnika into ezokhuluma ngayo Namhlanje sithi lenkonzo ukulapha amanxeba Somebody shout hallelujah Kodwa ngizothi mina kulowo manxeba owalimala kuwo Imistake yenza usathanda ukudedela uze la Ngoba ngenkathi uza la uzophuma usurayithi la Ngoba sizile kubuntu la size kuJehova Amen. Izulu linendaba nawe. Futhi izulu kade laqeda ngempilo yakho. Laqeda ungakafiki. Awunikhona bazalwane. Uma wakho nobabakho bengakazani. Kodwa uNkulunkulu waqeda ngempilo yakho. Somebody shout hallelujah. Angijeje ngifike endabeni. Ilona ke itempeli lethu leli. Esikala ukuba nabo ngiyabamukela.
Hallelujah.
Igama lami ngostraka ngupainkiller ngudokotela. Emsakazweni 5FM 94.7 intervention somphakathi. Sanibonani bagogo bomkhulu bobaba bosisi bophokuthi bophuko nono sanibonani ekusenza. Sanibonani! Ngicela ukuza abakulalelayo sisi vuka noKristu! Kahle baba kahle sivuka noKristu! 94 points! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, Sifuga! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, Sifuga! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Sifuga! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! 94 powder! I'm also 7.